many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich.
He just wants to be alone, to focus on vengeance. He is holding a dangerous weapon.
Forgive me.
Now, now. Mamma mia.
Give me.
What the fuck?
Whoa, 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 wh